Umnyango wezeMfundo esifundazweni uthi usuzwile ngalesigameko kanti kusabhekisiswa umonakalo.
We have just been alerted to a fire incident at Tshikombani Primary School in Makado. The district director and the infrastructure team are going to the school as we speak to assess the situation.
Okhulumela lo mnyango uthi imali tshwene utshele iSABC ukuthi kuzothuma ngabe lo monakalo usubhekisisiwe bese bethatha izinyathelo ezifanele.
We'll be able to give more details as soon as we have a comprehensive report, and this will also guide our interventions going forward.
Ashe angqonqa amanye amagumba lesikole kanti bekungakazi ukuthi yini ethungele lo mlilo. Kuphazamisekileke ukufunda kulesikole njengoba othisha kudingeke ukuthi bazijikise izingane njengoba isakhungathekile nje. Lesikole siqhamuke ngeqiwantwala ingozi njengoba siqhubeka izivivinyo zokuphela konyaka ngomsombuluko. Kusolwa isandla semfene ngalesigameko njengoba ugesi ungazange ucime futhi usasebenza namanje. Phakathi kwezinye izinto ezishile imiqulu enemininingwane yemali yesikole. NginguCalvin Dludla wezindaba ze-SABC.